umuhari uharanira hagati kakazi na muntu iteka wasohoye icegeranyo wama usohora burindwi numero 313 co kuva ku igenekerezo rya 11 gushika igenekerezo rya 17 ndamukiza 2022. Muri ico cegeranyo hagati kakazi na muntu kifashe ukurikira: abantu babiri barishwe, umwe aranyuruzwa hamwe n'abantu babiri bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bakorewe ayo mabi harimwo abigeme babiri bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Bamwe mu bagirizwa ayo mabi bakaba ari urwaruka rw'imbonerakure, abapolisi, abakozi bigendereza n'abajejwe intwaro. Nk'akarorero twotanga ku igenekerezo rya 15 ndamukiza 2022 ku mutumba Nyagwaga zone Bamba komine n'intara ya Bururi, abigeme babiri bazwi ku mazina ya Glorios na Thierry barahagaritswe mu kibanza ca musaza wabo azwi ku izina rya Japhet. Uwo Japhet akaba yagirizwa ko yarimye urumogi muhira iwe. Abo bigeme babiri bakaba baciye batwarwa n'igipolisi gufungirwa ku gasho k'umugwa mukuru w'intara ya Bururi. Umuhari iteka uriyamiriza ukudahana ayo mabi, ugasaba leta guhana abagirizwa ayo mabi.